Hello, babe.
Hello.
Jui ameletewa. Kade na babe wake. Winnie ameletewa haria.
Alaf.
Utaniletea nini ukija?
Ah, usijali. Hata niko kwa njia nitakuletea hama.
Hashtag hama manenos. Babe!
Mambo.
What? Goofy hama?
Close your eyes, baby.
Oh, yeah. Finally, hama.
Surprise! Hey.